Oh my God.
From that time ambapo the company, the Nyoro Construction Company, walikuja kuinterfere na hii construction zetu, hizi building, kuanzia siku hiyo tumekuwa na tension sana. And we have been informing the police.